Jerusalem ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalem ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dawoyami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawoyami, ayikolana, buso wami, awukolana.